Papa Paloma, kwani wewe ni fundi cheki vile umeshona. Papa Paloma, unaniambukiza utanshikisha homa. Na 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 na. Vile unatesa ka.
Wait, what?